nkuko byanditswe ati muzosiga ababyeyi banyu mushinga urundi rugo rwanyu hanyuma mwibanira karamata Imana ihezagira urugo rwanyu kwizera amen nezero tumaini Hallelujah. Yo.
Urugoro shasha. Yeah. Imani ruheza gire.
Ruheza gire.
Mubane mumvikana.
Mubane mumvikana.
Mubane karamata.
Musi mwiza. Umusubereye yo umusumunezero kubakundana imani bahezagire
imani bahezagire
urugurushasha yeah. Imani ruhezagire
ruhezagire
mubane mumvikana
mubane mumvikana
mubane karamata Shasha, yeah. Imani ruheza gire,
ruheza gire.
Mubane mumvikana,
mubane mumvikana.
Mubane karamata.
Emera batumaini, hey. Ingena berewe, yo. Ekanu mwami kazi. Wa muhawe n'umwami mana musonero mubahe yo tumaini kundu mugabo wawe musonero mubahe kukugwa ijururito
kukugwa ijururito
urugoro shasha yeah. Imani ruheza gire
ruheza gire
Mubane
mumvikana
Mubane karamata
Abavyeyi abagenzi Tuvuze impundu Imana ikoze ibyayo Urugo rushasha rurabonetse Abavyeyi abagenzi Tuvuze impundu Imana ikoze ibyayo Urugo rushasha rurabonetse
Rurabonetse
Adolphe mukundane mubahane Josephine shukuru kwizera Keleni Gapash Maria mwese mubahane mubaye umujyango Mana hezagira umujyango wa Nyandi Joseph Habona Imana Ana Mani bahezagire
Mani bahezagire
Mani bahezagire Mubane mumvikana
Ta-da-da-da-da.